bon sinzi kubandi jewe kubera menyereye ama ndamenyereye stage sigambe no bantambye ndumva ko no bangiye nyene guhiganwa ntabwo banogira giye guhiganwa nyene ubugiye uritegura bien ukavuga ati jewe anye ngiye kuri stage ndizera ko ndegezwa kuba wa mbere
ndiko mvuga igabo amapa usanga club yose ifite umuntu akriya nikake usanga mwahurije ku makasi
n'umuntu kuri imisi yose
yego aba hafi umuntu afite impano aba yumva nyene nkuko nawe uguma wumva hari ibiganiro ukriya
nagi agiye kugyama aguma yumvira amapa tuzogira kwe
Gurumari wabigeme
umushabitsaru himbiwe Abarundikazi
kandi ba mumararo kamali borise mwiza w'inyamaga guringo ngori hosi bibondo Abarundikazi uri kibara kibereye uguri Abarundikazi Uri keza mau karuti nyenyeri kwaka Abarundikazi
Siren Vibes TV
Barundi Abarundikazi mwiriwe mumeze neza abakunzi bakaranga ku Burundi murakomeye Njenda komeye mize neza ndagarutse kandi kubabwira ibya karanga kacu narabwiye ko kwezi kuzoya nguma ndabazanira karanga akaranga gushika kabagiye mu maraso mu musokoro ahantu hose mu musigare muhumeka muhema karanga ku Burundi hey ngiye ko byohora nase kandi kwambara umupira kandi w'umukozo award kubera ko festival nibaza kwitezwe n'abantu benshi gose surtout abantu bakunda karanga abantu bakunda imbyino zacu abantu bakunda nta ingoma benshi bayiteze gose iyi festival kandi bazi ko benshi barazi ko ari festival igaruka ku mwaka ku mwaka mugu unya harimo nakabyo no kwazo tangana ama award uyu munsi rero nakiriye bamwe bagize umugwi w'amagaba ari nawo mugwi ukunda gutegura iyi festival kugira tuganire byinshi kuri iyi festival twaraganirira nabe ntahe mu minsi heze mwarabibonye warashaka kuganira nabe ntahe nibo n'amagaba nabo baza kutwishura bazo byinshi kuri iyi festival Kayo ndabakire nabigame babiri nzere ko mu mwanzo ushaka kuronka naba nta sore nabagabo ariko reka ndabakire hama wabibwire
voilà mesdames et messieurs bakenyetse
mashinga ntaye bakenyetse namwe gwaruka nitsiranye naba fasore babiri umwe yamba mpira nk'uwanje uyu sinzi mba batama mpira nk'uwanje shaka tugira mba batama mpira umukozi niwe mperako anzu aramutse ubibwire tukagute kore iki mu magaba Hamu tubwire impavu bataguha gapira. Fise droit au kwidoga. Nimba barakugiriye nabi.
Hello abantu bonga muri Silent Viber. Umeze neza, nanje neze neza itwanje se. Abantu bagaba. Abandi trésorier wo muri troupe amagaba.
Wo bikinote.
Ya. Nibitsinye rero agafaraka kandi
Ndabizina ako kantu ru aka kantu ni sawa gose cha gushimira farasha ko bandungikiye trésorier yuno ni fresh amwe mu fasoni mutwa gute amwe mukore iki mu magaba twumve ko nza gushikirwa
ndagize mwiriwe mwese abakunzi ba Siren Vibes Jenny Clarisse Munezero nkaba ndumunyakaranga ko nkaba ndumu membre wa troupe amagaba mugisata cabaririmbye
ukora ibiki
ndumumambre sanzwe
uyu mugaso munyakaranga utakavuze
ndatamba neza cyane uzurabe neza n'irya ntuzeya irya kava barungitse je njewe nikoreye giseke uraba neza
no uratamba
oya ndavyina gusa
kuvyina kuririmba sike ndabitse okay shaka mutubwire mushaka tumanze mutubwire kuri festival ya y'umukozo yatanguye gute yatanguye ryari yatangujwe nabande ukuntu mucume ndatubwira n'ukuntu igenda iri ya miliyoni kuko iba ku mwaka umwaka iya mbere arimeze gute iya kabiri arimeze gute iyo ubizo bimeze gute mpaze ko zitatu zibiri
iyi ni 4e edition
iyi ni 4e bimeze gute guhera ku ya mbere gushika ubu
no vuga nti uyu ni umwaka wa kane tuyikoze yego guhera ku ya mbere icyumvira hanini nti yari festival twatangwa ari concert
ni CCF ay ko iko ni cyane je na jemu ya kabiri yabereye kuri détente. Tempête, intense, explosif.
Eh bishimvira naco nuko twari dusanzwe dufitanye imigendane nabo n'abazungu muri CCF akenshi baradutuma ko tukagenda muri inkara gangete tukagenda kwa anima kenshi twarabikoze tukabona ingena abantu bavyakiriye yaba barundi yaba bazungu bakabinezererwa bagakoma mashi uko natwe tutabiziga niho rero havuye icyimvira tukavuga ati none ko iki twoguma twoguma mu manza gusa tutokora ikindi kintu nka concert niho rero twaciye twimvira tugira concert umukozo muri CCF ego ariyo yabaye premier edition
umukozo chavuye muki chavuye mu jambi
umukozo ni jambo gukoza irivuga gukoza
Ai jambo jewe Clarissa.
Cyane madamu rakugira yibwira.
Okay, umukozo ukintu cavuye ko donc kukoza. Kukuri kuraririmba ufise intuze ya ningiti. Umuduri jembe nico kukoza. Sinzi kuvyumva uri kuraririmba. Ufise jembe.
Donc ni ntiyakora kimwe hakora. Oh, okay.
Ya yete ma instrument. Uretse nivyo defois turakoresha ama piano kubera nyene ibicurangisho kavukira hari ubusanga haraho
biba bikena.
Tara ba menyore haraho usanga nkubu uye uretse ko mu magaba twagize bakwe tukaronka ngende dusoha kuvya nufuka gute amajwi ugashobora gushira ku byuma ukumvijwe igininga iti canke umuduri sino avant ntitwashobora kumva
ningiti niki mbere ngo nemera aho mega ndayiza tayonze
no ikerera ningiti kabe bavuza uko sizi
ah ha violon
ni violon nka violon
oh ndakabonye kaba gafite akantu kamwe
kagozi kamwe
kagozi kamwe ah shinandaza ibintu nuko ntanuko ngira ntabanze ngene byitwa
okay cha twiyumvira rero tugakoza nizo nzindiza mva mahanga kugira bibigire
aka okay hama bimeze gute rero mu gitango bya remeze gute ubunyemeze gute twibira birabagora nkuko vyo bagora kera canke ubukora ko ari festival yamaze kumenyekana abantu bose baba bayiteze niho mukoresha ngo uvungishe mu kwitegura kurusha ubwa mbere
tukibitangura ntitwari sûr kuko urumva yari concert ubwa mbere
ariko hari niyo niya kabiri yahabaye niya gatatu
après iraba festival kubera ukuntu twabonye twageze réussite muri CCF abantu baruzuye n'isaha itaragera gushikaho bidoga bari hanze batashoboye kwinjira kuko urabona les personnes limitées baba usigaye hanze batwidogera ati nimurondera ahantu hagutse twese dushobora kubona ibyo mukora tubona kubona ko dufise akaranga gafise abakunzi benshi uko tutabibona niho twiyumviriye tukagira festival audio ya concert niho rero twaciye tuja muri entente sportif kubera hagutse yego
akaranga niki kuri wewe
akaranga
cyangwa wanatangiye gutamba ryari wamenye kubikunda ryari
akaranga kuri jewe vraiment niko kamujije kara nyunguye cyane ubwenge kuje natangwe kubitamba nkiri muto ga 3e primaire nari fise umukuzi wanje ntwara muri gira amahoro mugabo hambira kure gose rero ndabiheba mu nyuma ndabisubiramo ni ga 6e primaire gushika n'ubu byaranyunguye mu mutwe kugeza naho nabagenzi bambwiye ati none wewe gute bijya bintu biguhiki ati njye wenzi cyo bima kubera ndabikunda
a part kuba mubikunda hari ibindi bintu bibongerera ko financièrement cyangwa ni juste kwiryohera
ahanini ikizi imbere no gukunda karanga gukunda igihugu kuko wajya ngo utaya karanga batayibanga udakunza karanga ntubukira umurundi niko novuka yego ikindi naco biradufasha c'est vrai turagenda mu manza madote ama mariage ama événement atandukanye y'igihugu turashobora gukura ama unit ku muntu ntibimubesha uko amutele mugabo urashobora kugura ama mega y'ukwezi yego
kubera iki rero ivya festival yahavuye iba ku mwaka byararyoshye cyane cyane abafana mwabubonye mutubakira muramutse mumaze imyaka mutabahaye festival byaje gute kugira bibe ingaruka mwaka bigaruka ku mwaka umwaka
tukibitangura nababwiye ko twari amagaba gusa muga twabonye ko ntitwoguma twikorana ko hari benshi bakora karanga kugira tuje hamwe n'abandi tugwiza inguvu akaranga tukerekane mu Burundi babone yuko gafisa agaciro twashimye ko twoguma twibutsa abantu shakane kagaruka kagihari kandi kajyoshe tubereke ko biryoshe yego
uyu umwaka remo muzogira award muzatanga ama award kandi ramagaba arimwe mu bahiga abantu bashaka kwibaza none ni gute umuntu ushaka kuri kurategura gutanga ama award naho ugacuba mu bahiganwa ntibizo confusing cyangwa nizo changanya abafana uvuga ati maybe muramutse award kumushaka ko murakora neza mu merit award ko abantu bose arabona ko magaba ariko arakora cyane mugabo bose kora muri mategura award kugumva ati maybe bayihaye award kora ko barimwo muko mubitegura award ntibize bicanganye abantu bakurikirana bivyo karanga cyane
au début umukozo watangujwe namagaba muga ubu no vuga ko ari nka karanga entertainment ni harimo yihunja harimo indanga Burundi harimo bene ntare harimo donc amakuru yose samagaba gusa pour dire que muri jury samagaba zabagize jury oya hazoba hariho abantu batoye bizeye bazi vya karanga bashobora kugira bo nyene bazojuja samagaba azotora ubutara award
ni gya mbere mu game ni competition ndibaza ni vyakaranga cyamwaramu bijamo
bon kubakobwa nituraja yo mgaba batambune ne bamaza kubijamo
batambune ne na uravyumva bage bafise yindi karata bimeze gute kwisanga uri muri competition après imyaka yose maze uri kuratamba meze gute kumva ari ku uyu munsi uri kurahiganwa n'indi migo gati jewe ubyarahora ntambara ngenda bishije kumva kukarubanda babibone hanyuma banjuje hama nimbari ari agashimwe merito ndagatahana
bon sinzi kubandi jewe kubera menyereye ndamenyereye stage sigambere no bantambye ndumva ko no bangiye nyene guhiganwa ntabwo banogira giye guhiganwa nyene ubugiye uritegura bien ukavuga ati jewe anye ngiye kuri stage ndizera ko ndegezwa kuwa mbere
mwiteguye gute muko mwitegura gute
mwiteguro vraiment turayirembeje ndate ntege n'abandi turi kumwe muri competition tuze tuje
bavuga ko magaba muticaye
oya nitwicaye pe
competition ha ofyin
mwiteguye gutwara gutsinda abandi tudupa dushasha utu innovation dukugira ngo eh urumva ka en plus dusaza barimo na kanoti siza wadizi mapuro
ashaka ko niwe rizuri kana ndavyumva bose ntanwe cyaye
eh ako nanje fukunza
eh uca
mu bibazigara gucegenda gute
aho gwajewe ego twibutse abadukira d'abord ko festival izoba le 30 juin zora kuja da public kibanza cagutse cyane nizele ko abantu bakunda karanga madavi bantu bakunda karanga ntimuze musibe kubera ko biba bigyoshye d'abord n'umuntu atazi gutambara ryoherwa kubibona ngine bayitamba kuno mwinjira kuno bamwambaye babe bari ibintu biri so wow ariko eske ntibara bishika bon je wakora ko ntavye nzimbe zo gutamba ikintu ndavyo nzindi nyiri ntibishika mugasanga muri ko mugira mapa amwe cyangwa mwatege mapa amwe ku ndirimbo zanyu n'izabandi ugasanga muri ko mutamba ibintu cyangwa mwatege mapa asa
en fait ahanini ndirimbo deja ntizisa nkizo mwihunja sizo z'amagara
yego mugaba amapa
n'imidiho ni imwe kuko nivyo karanga imidiho ni imwe
ndiko mvuga
mugaba amapa usanga club yose ifite umuntu akriya nikake usanga mwahurije ku mapa
mu kremisi yose
yego aba hafite umuntu afite impano aba yumva nyene nkuko nawe uguma wumva hari ibiganiro ukeya
nagi agiye kuryama aguma yumvira amapa tuzogira kwe kujya nawe uryamye uri kuri yumvira ibyo uzobaza
mugabo ngabe ntibisije kimwe je ndabiko ndavuga mugabo kupanga pa ukuntu igenda ukuntu daza abantu baca bayigira cyo kimwe
justement niyo mpano uyu abayumva biguma biza yego
donc umugwanyi mu mfisi mwo cyangwa mu mfisi nka bangara
twese turashira hamwe n'imbuye uye n'umusa avuga ati aka kantu tubwira uko baca bagafatanya na kuwundi babonye bisa neza baca babishira hamwe bagakorana nyine
mu ndirimbo zanyu amagaba mu fisi nihe ndirimbo dashobora kugura ku stage
Burundi
yo ntigere bubura Burundi kazi nayo
Murundi kazi si cyane burya kenshi Burundi kwera ivuga iby'igihugu cyacu niyo dukuprefera cyane.
Ah kandi kandi
rimwe yagize igihugu
cyane. Twaronse ma views de 1 million nawe na se match.
Mara ipostinze kama ku 1 million.
Ko nta numwe atari ipostinze.
Ariko Burundi kazi nayo iraryoshe. Ura byina.
Eko.
Ituririmbire. Ituvyinira.
Umurundi
kazi.
Jongora ndije nyara tabandi tuba
twakubera.
Namufashe. Ndamuje datam.
Aracho yego ndakufatiye. Manda kufatiye. Manda kufatiye.
Yara imbe gato ya gusa akariyo bazi kubera mu rundi kazi amwe akajwi ku mukobwa. Arashaka kavuga mu gasi yose. Adafise umwitabira n'ingora.
Reganda rindimo.
Mukeye mu gicugu ucika kazuba kamara imbeho yo mu mutwe zigatera intege mu mavyuka
banda jena gizi kuririmba
jena narunga gutwenga kandi bazi kutamba tazi kuririmba
Gurumari wabigeme
umushariza ruhimbiwe murundi kazi
kariba mumararo kamali borise mwiza w'inyamagara guringo ngoriho sibibondo
murundi kazi uri kibara kibereye uguri murundi kazi Uri keza ma ukaruti nyenyeri kwaka
Murundi kazi
Ndebe ragyosh Behind the scene hari yanye nitumwerekana mugana wengene hari mu maga barabirimba Anyways they can twitch amajambo abantu tubatumirire gose kuza muri award twarabwiye muri rya twakoranye na bentare ko hazo harabaye tonje uranga bw'ibindi bihugu abanyarwanda bazaba baje baravuga ngo ngikindi gusa n'ikinyarwanda muzubibona ko bidasa bazubibona ko bidasa canke babone ahantu bihuriye peut-être maybe mu nyambaro no ku ngoma hari ukuntu tukeduke nanga turahuye mbwa tudahuye cyane muze muvyirabire abaganda bazuza
yego
baganda bazuza abahindi bazaba bahari Nimbo byinshi, mbo bizaba biri diversifiye bisa neza. Abanyarwanda. Ego, abanyarwanda n'abavuzi. Dogo bizaba bisa neza cyane gose, umva ntimuzohomba, muze muri benshi.
Twinjoyinge ne hamwe.
Akaranga kiwacu. Kandi abayijambo ngice mubwiye abantu kugira ngo mubenterese, bazobatore, bazokumendura umukumara tamba. Eh, bamwe bakumendura ngo ye, umva mbwa murakumendura usaba Afana banyu barakomindura muko murata.
Cyane turabakunda gose ahubwo. Bazoze cyane gose babwirane ko 30 juin wa mukozi wa garusi. Kuko
numu ataba yaweje kumwatavye neza. Nashasane karakomindura.
Arabyibye.
Bara mu motiva. Kubikunda.
Mhm. Sakubwire ico ubwiye rero abantu. Kugira ngo tu nimba ntangire n'uzosiba ngo ntitwamubwiye.
Yego. Eko twagarutse kandi encore une fois uyu mwaka umukozo ni awards si festival bu harimo ama awards pour dire que ndahimirije abakunzi bakaranga bose c'est pas abakaranga gusa abarundi mwese burya itunga rya mbere nakaranga kuko usohotse igihugu bakumenyera kukaranga ku rurimi rwawe donc twoza tugashigikira abanyakaranga ndahimirije abantu bakunda amagaba abakunzi bihundra abakunzi b'indanga Burundi baze bashigikira abakunzi babo kugira ngo akaranga kabandanye gatera imbere.
Trésorière. Nanje nagira ndabahimirize muzoze kudushigikira mwebwe mukeneye kuraba abanyakaranga kandi ndabizi murabikunda gose n'umuntu adakunda akaranga abonye abari ko baratamba aratwenga. Rero muzanane niyonga muze tujye hamwe tujyohegwe karibu cyane kuri jardin public le 30 juin haragize
cyane nagomba mvuge cyane ikintu nari nibagi tumiriye abategetsi abatwara igihugu cyacu burya utwara abandi ni wategetse kuje imbere y'abarongoye rero haje tutewe iteka hakaza abarongoye igihugu cacu bizogira agaciro gusumba kubona ababanyi bacu canke abana bacu canke tuti zacu gusa turabashimira ko bavyemera umukozi ukaba bakatureka tukidagadura uko tuvyumva yego
akanoti ni make ya gose simple ni 10,000 hama VIP ni 100,000 ukeneye kudufasha nawe turafite ticket sponsor ya 500,000 karibu cyane
umuntu wese akunda karanga nawe no gusora 10,000 cyangwa 100,000 Darja, tu vas y aller,
oui.
Hano gihego kandi ko ibintu by'iwacu biryoshye. Bazi ngene ibintu biryoshye uri uravuga ati kuko ibintu ni by'iwacu. Bige ibintu byerekana nyina iwacu aho tuva. Kabona ngene biraryoshye. Donc, muje kubashigikira no gushigikira nyine ni ukumva nyine ko kugushigikira gucawe nko mu Burundi. Reka ndabashimire cyane rero n'intege barakwateguriye iyi festival ya award. Kugira ngo babiyondage babikora neza bize bigende neza uhaje
mwakoze cyane no kututera iteka mukadutumira yego merci
n'isuka twatewe iteka jiji
nawe merci kandi namwe mubandanye mudufasha mudufata mu mugongo mudufasha kumenyekanisha
umva n'umwe byacu dosura kumva ko
Ega namwe murafisi namwe murafisi ikogwa kinini kwa nimwe mutuma ibintu byacu bimenyekana turakeneye nawo kuri jardin public
man ibaze ntaje imana yompana sa sinshobora ntibiba no nanzu bangwayenzo kwandaranzoza igihondusha nkira ndahageze
ndo na ambulance ushushe bazokumva
neza Ega rero subira akunzi banje akunze seven vibes akunze bakaranga akunze ubumukozo abakunze bamaga akunze bagumya banga akunze babene ntare abakunze ba bindanga Burundi akunze ngene bihunja akunze ngene ba club yose agira ibintu bya traditionnel mwese mubandanye mukuri mukunda ibintu byiwanyu kuko ibintu byo bitugize ibintu bitugize avuga ngo utakaranga ubutakabanga umva uri bagira neza ama roots yawe canke inkomoko kora ko wataye nyine ibintu byiwanyu mandanye mushigikira aba diaspora ko baraza muzi hataragira ko festival muzi avangira ngo nizi bacike hanyuma reka ndabashimiye gose naho ubutaha nzobaha undi mugwi next muzobona abandi sivyo none rero ko abandi bakuzaba ko baratamba kuri mu bundi ngende batamba na repetition kuno ko baritegurira kugira ngo mubone ngene bizabiryoshe ndabashimire rero naho utaha bye bye we love you so much Siren Vibes TV